good legs, good as long as you can get the back.
Yeah. respirar, bueno. Yes. Yawa. Ya haka ma ai kai kokari. Ya sani. Ai shi yasa kara ce bai kokari bane ta bata. Yawa. Ajiye mana.